Abarundi n'Abanyarwanda ni bamwe. Kuva mu mateka y'ibyo bihugu bibiri, yaba uko byubatswe na kahise kabyo, dufise amoko amwe, dufise ururimi twumvikana, dufise n'ibyago mbere dusangiye. Ejo bibuka imyaka 30 iheze, ibara rya jenoside ryakorewe Abatutsi mu Rwanda ribaye. Rero bagiye ababa mu gihugu cya Australia, iyo bagiye kwibuka bagenda nk'abantu dusanzwe tubana, tuzi ibikomere byo ku mubiri no ku mutima abo bantu bagendana nabyo kubera ako kabi kabishe kabaye. Natwe nk'abo tubana dusangiye mbere n'ibyo bibazo, kuko no mu Burundi bamwe benshi bari ngaha n'abacika ku macumu y'ubwicanyi butagira izina bwabo, aho mvuga mu moko yose. Kujya kwibuka rero sinakarusho tuba tubahaye, kuko uwo mubabaro tuba tuwusangiye. Kira noneho dufise natwe nk'Abarundi benshi ubu bari impunzi muri icyo gihugu cy'u Rwanda, ariho baronse aho bakika umusaya bomowe mu gihugu cyabo, bigatuma zijya nzibutso bazibona, bigatuma no muri gihe cy'ukunama mu Rwanda ajya amarira atarayokwiririsha, ajya amarira y'imfubyi y'abakomeretse y'ababuze ababo n'ibyabo, barayadusangiza turayasangira. Uwo mubabaro n'ukuri si ukwigirisha Umurundi n'Umunyarwanda, kiretse ababikoze tuba dufise umubabaro umwe. Ariko uwo mubabaro kumbure ubutandukanye, kuko natwe dusubira kugira amarira tubonye abariko baratanga ubuhamya bw'ibyabashikiye. Abatanga ubuhamya bafise mu myaka 44, 30 n'ingahe, akakubarira ko yavuye mu kinogo afise ibikomere biboneka, ko yahakuwe n'Imana nyene, akakubwira ko nyina na bene wabo batatu canke bane basebo bari babishe imbere, akakubwira agerageza no gutwenga, nibaze ko icyo ni kindi, akakubwira ko ababishe bari abo babana ku gatumba, bari abo bamwe bagiriye neza, bari abo banse no guhunga kuko batiyumvira ko muri aba bantu hari uko kubahuka kubagirira icyo cyaha, icyo kibi kibije. Ejo rero ku nama nshingamateka y'igihugu cya Australia twarize kwiga mu mubabaro biragoye, mugabo bitwigisha nk'Abarundi ko aho abandi bariko bibuka imyaka 30 iheze, tweho dutinya ko guhera n'uwo munsi nyine, guhera uno munsi canke ejo, ibice 70% atagikozwe bikwereka kuzokumva bariko twibuka ibisa n'ivyo canke ibirengeye n'ivyo. Kugira ngo ngire ko wumve neza uwo mubabaro aho usubira kuba mushasha kuri twebwe, sagaseseshwa rumuri birazwi yuko abakoze ihonyabwoko mu Rwanda bamwe bagiye i Kongo abandi baza mu Burundi. Kumbure mu Burundi baraceceka gatoya, muri Kongo buzi muzi ukuntu biyubatse gushika naho guhera n'inyuma baguma baza kugerageza guhohosha. None munsi urabona ko muri Kongo aho baza kwica mu bwoko bw'Abatutsi. Ariko muri Kongo imyaka 30 iheze, ubwoko bw'Abatutsi bw'abanyamurenge baturatura bagenda baraho mu Rwanda, abandi bari mu Burundi, sinzi ko imyaka bazohamara, baratebye bariyungunganya, murabona ko bariko baragwanira bavuga ati aha ni wacu natuzohama. N'abahora baje i Kongo rero ubuho baherera mu Burundi, aho basanga bisanga basanga mbere nabo amateka uko tubarira abanyarwanda babivuga, hari n'ibitigiri bidasanzwe by'Abarundi bari mu bakoze ihonyabwoko mu Rwanda. Abo ni bubunye bajejwe u Burundi imyaka 25 igira ihere, sindinda kugaruka ko uko ubwo Burundi batwaye imyaka 25 umeze, ngira ngo amwe mu maproje ubona ari karaja ku musozo no gukora ihonyabwoko ry'abari mu Rwanda. Ntavuze ko Abarundi ari beranda, kuko bamwe murabyumva ko banakoze ihonyabwoko mu Rwanda igihugu cy'u Rwanda kikanashira ku mariste ngo babarungike bacurubanza za ntera hamwe n'abafise nabo basangiye ideoloji y'uguhonya abatutsi mu Rwanda mu Burundi muri kajya karere kose ubu bo bafise uburyo bw'igihugu mu bya politike barisanga barategeka bamwe bahawe amapeta mu gisirikare birazwi barazwi ibyo byo bimaze iminsi kuva n'icyo gisoda kije ngo kiravanzwe n'ibintu bizwi abo bantu no munsi nibo wumva bihaya ko bugaye n'urubibe rw'u Rwanda bitwaje ibindi ariko kumva ko kuri bavuga ati nta nakazocaru ibyo bintu byose kari hari naho twara twiremesha ati ntawo kuba gusubira gukoresha ikibi kibije nk'icyo babonye uko abo bakoze ihonyabwoko mu Rwanda uko bahegeje ariko kubera ari ideoloji basangiye ahubwo umenga na kanya keza ko gukoresha ubutegetsi bahuza mu Burundi bakabwigisha iyo ideoloji babusanganywe bakihaya yuko nuwohirahira kaduza umutwe buca bamara ubututsi bwose bwo mu Burundi bakabivuga kumugaragara umubaro wundi waraye twigiye aho hantu uko abantu bavuga uko byagenda uko abantu bavuga ukuntu basinzirijwe ntibanahunge tubibona mu Barundi uko wabonye intwaro ya SNDFDD yagumiza ukabona uko bica bacumita ibiti by'ibisonga mbere abitwa abahutu ngo na ba FNL ukabona ubube gito tutari tuzi kubaho mu Burundi guhera mu 2000 imyaka 2000 bakubagishitse ku butegetsi ukabona ibyo bagiye baragira aho bitwa ko bahora ibya politike aba MSD aba FNL cyangwa abandi ukabona indirimbo baririmba nivyo bavuga bazokorera ubwoko bw'abatutsi cyane cyane ngo abakobwa n'abagore gushikaho babashyira mu ngiro mu 2015 atari kubiririmba gusa ngo baterinda babyare ibikoko nka twebwe bavuga ngo babyare imbonera kure nuko babyara abantu badakunda batanifuza bona udufasha no kubahonya ukamenga n'ibisanzwe burya natwe uca bikubona ukuntu abarundi basinziriye ikindi yindi nyigisho mbi yatweretse ko iyi mipango ikurikira twangwa yatangwa abo bantu nyine bari abana bari munsi y'imyaka 10 bagize imana bagacika ku 10 imiryango yabo yaherengeteye batubwira ko babibayagira bakibaza ngo nibitebure twumvise amajambo dukura twatanguye guhunga benshi aba inshuti abagenzi abo tubana bibaza ko umubi ari uwagerageje kuvuga ati ibyo bintu mubirabe neza rero icyo bavuga ngo imashini y'ihonyabwoko irakogwa irashyirwamo amavuta mu mapine barayigirira icyo bita kuyisuzuma kizokora batangura kwigisha n'umwana kivuka ukuntu burya bwoko atari ubwo murabe inyigisho n'intama abana bafise imyaka iri munsi y'itanu baririmba ubwoko bwitwa bw'abatutsi n'ibyo bazobakorera noneho ntibakibita abatutsi mu Rwanda ngo wari karabivuga n'amarira menshi yavuga ko yakuzwe ari n'ibisanze yakuze yitwa inzoka yitwa ibinyenzi bikaba ibisanzwe akumva ko ari n'ibisanzwe ubu umututsi wo mu Burundi n'umuhutu badashaka kumbura ata adashigika ibyo bagomba gukora bamwita mujeri n'uwari hora ari perezida nkuru nziza yaravuze ngo bazopfa nk'ifu y'imijiri ajya amajambo nyene n'amajambo akoresheje mu Rwanda kandi ukamenga n'ibiteburo none no munsi tugezaho batanga bivugwa n'ababihawe ati turabahaye ibikoresho yakora yo mu Rwanda yagaruse mu Burundi gukora ikoreshwa na Reveriano afise ubutegetsi buha gusumba umukuru w'igihugu gatwari n'amashinga amateka ni ukuvuga yona kontrola n'ibikorwa bya leta munyuma agatwara umugambwe umugambwe ari ubukondura n'ubushiraho inzego kuva ku mwana mutoya imashini yo kuhonya abantu irahari ngira ngo mu bantu bafitiye ubwoba ariko ndabikinisha ni jewe ndi muri ubwo bwoko bwitwa abatutsi ntireganije ko ariho n'abahutu mu Rwanda bishwe uwo muntu yavuze ko batangura kwica umuhutu wese bereka abandi bahutu kwizira kunyegeza izo nyenzi n'izo nzoka mu Burundi nuko barabivuga ngo umukuri gwa rya kuvuga ngo hagira uzohirahira yitege bujya buhiri tuzokoresha kukisazi yogwa kuri parabrise ngo bizojana n'imodoka ijya parabrise yomeneka numuhutu yobitambika imbere ubwo buhiri bwo kwita umututsi shobora kuba nihenze ariko ico twaraye twumvise harimo umubabaro hakaba n'umwizero ubwo iki gihugu nyene turimwo cha Australia abari bahari bo mu bwoko butandukanye mu by'imigambwe no mu myemerere no mu bagiye mu Rwanda bararahira bakarengwa ko batazusubira kujyama badashize ko presi igitugu leta ya Australia ngo igire uburyo bwose abantu bose bagirizwa ibyo bintu basuzumwe abo basanze ari byo babajane mu Rwanda bacigwe imanza abo badasanze bidakene ko arinda kujya mu Rwanda bacigwe imanza hanyene icyo rege gitanga umwizero naho navuze nta naho mubabaro twabonye turabona ko biteye bitebuke iyi ngingo y'iki gihugu n'abanyagihugu babo n'amarira menshi batanguye kuvuga yuko niceye kubona hari abantu bitwa ko nabo bataba barakoze iyo honyabwoko ce barafashije guhindaro abarikora nico naco nica uwo mwizero rero nk'abarundi ibice 90% kwijana ry'abahiga kumara abatutsi arabava mu Rwanda ubwo bashizemo n'abakongomani araba ni mu Burundi iyo ko warise kugomba guhonya ubwogo dufise umwizero ko naho hiri imyaka myinshi bazoteba bakaba abahumura nabi reka ndaye kuvuga ikibi ngo abanuka nabi hamwe uzi ko ari umuntu yo bakekwa ko kwirat che kugambana ngo azamara ubwoko kanaka azobihanirwa n'umwizero rero twari tugiye nk'abarundi kandi tuzobibandanya turavye iyi ndwi yose nibigira abantu barahahamuka bibusa ibyababaye bumviriza niba ku maradiyo ariko bakaremeshwa nuko babona igihugu cahagurutse igihugu bakabona ko cahindutse igihugu gishobora no kwigwanira abahiga kugusura ku marabogo boneho nakanya ko kuvuga ikintu kimwe uwo muntu yakivuze neza ati iyo mvuze ihonyabwoko ry'abatutsi simba nshatse kwirengagiza ko mu batanguye gutega ubwoba ari nacyo gituma hishwa abatutsi benshi atagitabara batangura guhoza uwitwa umuhutu adashaka ibyo bintu bakamwagiriza kari gipinga bakamwagiriza kari igikoresho hajya ngo nokugira ngo ntihagire utwegera ubu dufise mu Burundi abo bitwa ba FNL hari naho babita iryo zina bari ko babona ko benshi muri bo batokwemera kwifatikanya n'iyo mashini yo guhonya ubwoko ya SNDD kugira ngo iduhonye ngomba kurangiza kuko amajambo aragoye kugira icyo mvuze muri bibi mbwira bajya abana batoya bajya bishwe imbonera kure bamwe bakapfa kubyitwa kugira baramuke abandi bakapfa kubyitwa kugira ngo baronke aho banyegera ngo abari bo nyine ntangura kubwira ngo ijya ntwaro irike bategurira bijya irike bategera nk'inkinzo y'icumi kuko barazi ko bazobikora abo bazobikora nta buryo nabumwe bafise bwo guhunga kujya ababiri batuma bahunga niko mu Rwanda byagenze basigaye barishura no mu rwego buhungiro bagiye niho batanguye kwicwa n'amacinya no kubura ikibafasha kuko babatuma kuroga no kubakorera ibyo batokora kugira ngo babe bararengana aka kanya ngire kandi mvuge ngo abariko barabikora ubuho ubuhinga bwarongerekanye nsaba umurundi wese ngo ntarindire ko tuzobanza kwibuka reka dukore ibishoboka byose, dukore ibyo dushoboye, twongere tunatabaze bamwe ejo bazoza kwiririsha ngo iyo tumenya twari kubihagarika. Turacyafise rero akanya keza kukura abakijya mipanga ko kiri kiratangwa ni kiri kiratangirwa no kubibwira bajye bashobora kuyitora bazi ngo nukuronka ibiharage canke nukuronka icyo mu ramusa kabiri ngo ivyo bintu umwanya n'umwanya ababibatuma barazi ico bateguye babateguye kugira ngo baronke ico basinziriza ntibamenye amagogo bamaze mu imyaka irenga 20 aho kuba baraje ngo biga amashuri meza babubakira ibitaro byiza babubakira amabarabara babarondera ubuzina amikoro ubariko bahakazi katarinda kubasaba byinshi ati nimwice bajya batuzi